Kia ora, anei ngā taputapu mo te akoranga tuatoru, he kāri mārō, he papanga kakano, he kutikuti, he kāpia, he waituhi, he rango, he rākoa he paraka, he pareihi, he rango rānei, he pepa, he puka telefono, he niu pepa rānei. Tuatahi, huri haere I tō whare ki te rapu I ngā papanga kakano rerekē. Whakaritea tētahi kāri mārō. Ā, kutia ētahi hanga. E whakamahia ana ngā papanga kakano rerekē kokohia I tō kāinga. Ā ta whakatakotohia ngā hanga, kia puta he pikitia, he hanga ngā auaha rānei. Whakapirihia auahanga ki te kāri. Kia mutu te whakapiripiri, waiho ki tahaki kia maro ke haere. Kia maro ke te hanganga, whakaritea te waituhi. Orahia katoatea te waituhi ki te hanganga papanga kakano. Whakatakotohia tōhanga ki runga I te tai whārangi o te puka telefono, ko te waituhi e ahu whakarunga ana. Whakatakotohia he pepa ki runga I te hanganga. Peirori hea te rangoroa ki te pepa, kia pai ai te piri o te waituhi ki te pepa. Ātawe te kina atu? Ara. Kia kaha te raweke, te whakamātau, te hoki atu, kia maha tonu ngā tānga, kia nui tonu ngā taurangirangi. Ko ngā kupu matua I konei, ko te raweke, ko te auaha, me te manawanui.